macho yangu. Nibebe, nibebe, ani nishushe mabani. Nigege, nigege, mikoko tabani. Mi amor, nikute jina gani baby, honey, ooh.